futhi ngiphinde ngikwamukele kule channel uma ngiqala ngingena ngicela ungakhohlwa ukucindezela subscribing. Umculi kamasikandi usesinde elindwe izinkabi kwakhe usinde emlunyeni wengwenya umculi kamasikandi elindwe izinsizwe ebezihlomile emzini wakhe Paradise Park eGoli uzolindwe namtekhala magubane usesithumbini wasemhlaba emsinga wodumo eqenjini likashwini nomtekhala uphunyule elindwe ngezibhamu kwakhe ngolwesibili eGoli lapho nomuzi khona. Ngokuthola kwelanga kubuye ukuthi kugasele izinsizwa ezintathu kwakhe ngu-9 ebusuku zifuna yena ukuthiwa uma sithola ukuthi akekho zahlala zamlinda kuthiwa ngesikhathi zingamtholi ziphoqa izingane ukuba zimfonele zimbuze ukuthi uzofika emva kwesikhathi singakanani. Kuvele ukuthi zihlalele izinsizwa zamlinda zase zahamba emva kwehora engafiki enxoxonele liphephandaba nomtekhala uthi ubonga uNkulunkulu ngokuthi lezi zilelesi azimficanga uthi akukho akusolayo ukukholela ekuhlaselweni komuzi kayise ngoba kayikho ingxabano ekhona phakathi kwakhe nabantu basendaweni. Kuchaze wathi usamangele ukuthi bekuyini inhloso yabo mhlawumpe ungenzeka ukuthi ubugebengu nje obujwayelekile nakuba amaphoyisa ayichithile imidlinzo yakhe. Uthi ngesikhathi lababalisa bethi izingane zimfonele azinayo i-time usinde kanjalo utshelele liphephandaba ukuthi ufike kwakhe ngabo-11 ebusuku bashiyane ngehora elilodwa nabahlaseli sebehambile. Uthi mhlawumpe ukuba izingane zakhe zifonile ngabe kukhulunywa ukuba asekho emhlabeni. Uthi ukuhlala kwabo bakhombe izingane ngezibhamu kuyinto engeyinhle neze kusho umtekhala uthi kukhulekwe ngentamba indodana yakhe endala kwathatha umabona kude kuphela. Ukhulumela amaphoyisa ehawunteni ukapteni Mavela Masonto uthi likhona icala elivuliwe kusaphenywa.